kusunke Nango walikosa kuti wasoka wanakae Nangu lisubinoe
Kutinya suka nyakwa
Umu mitwa ikala yali mwabula pisha mumeshwe Darye shoku sunke Mutima mulala
mwekara umelina
Ushefiche fya lubana pavu mivwangi Tapame fya lubana pavu mivwenu Lesa kwa sumina mo
Ama nishita
Ala
Nishitafye
ikusana Awe nishitafye
Nishitafye
ikusana Iyo lesa topali na po
Nishitafye
ikusana Ala nishitafye Chetekela nobe mukacha
Ninshitafye
ikusana Awe ninshitafye
Ninshitafye
ikusana Awe ninshitamai
Ngatwatuloreshe abasore bakwa Yesu Kristu bayimine okuya mukuloba isabe munshita ya bushiko iryenshita yonse baposero bushiko bonse tabayikete neryo kamo nombe nshita ya bwero yasikire nshita ya kachero bayikete sabiri karambanga nji irya kutira bafiro okudonsa irya kutira bafiro okoba nomba mona yowe muninane iwe na iwe vine nshita yowe ire isa kuti wadolera pakuru Ishta yove taifika Wabanga wa sore ya bachese shoku wa mulo kuika taponangu kamo Nombe ishta yove nga yafika Na iwe wino kakura Na iwe wino kukua Ni ishta fia ili no kuisa Ishta yove le sari peka nyakale Ile isa Echo video kuchita Tekwe shoku nenu kukutatekela mwishinari ya ba yesu
Inkama ni pama kufi Techo kwe shoku nenu kae Wilo fia subile
Nobe mukacha
Chakwesho kune nukai Wilu fya sumilo mune
Nome mukacha
Alamu kasa mune sefya Inshitanga yafika Lesa tuwa sumilamo
Karama kuchibi nine Inshitafye ikusana
Iyo lesa tupali lapo
Inshitafye ikusana
Uwonse tuwa lipanwa
Inshitafye ikusana
Uwonse tuwa lishuka
Inshitafye ikusana
Uwonse tuwa lipanwa
Ninshitafye
Chetekela nobe mukacha
Ninshitafye